Yes, I call. lectures. Tupigie makofi. Let's appreciate them. Tafadhali tuwache wivu ndogo ndogo. Haita tusaidia kitu. And finally, the last team. Ndio wanaingia. Tupigie makofi. Moto kama pasi.